n'ukugwanya igiturire n'isesa w'amatungo y'igihugu ivyo bintu bidahagurukiwe borumve nase bijetere Burundi emerja bayi nyimba kunyuza amatungo y'igihugu ibandanya gutya ibi byari fisima irifite abantu baguma atunga umurengera badashaka gusigura kubera bari kwakoresha ubutunzi bwa leta ibi bita bya blanchima ibyo kuresha ibikoresho bya leta nk'ibyabo abantu badahanwa bigarukiraho bakimenyera n'ukuri nta kizoshikwako kwarigeze kumva bavuga yuko hari abasabwe gusubiza ngo batware amahera muri berbe n'ibiki ajyana amahera ya leta turamenya aho bigeze naho yarizokenegwa umuco batindi batubwira aba yasubije barasubije barababuze ico cingira nturakibona ne byaragiye amazima yo ngo barabahebeye ko ni amafaranga ari turumva abantu bazongwa mana babana ati bazonza bansubize sinsubize umva bizogenda gute uko mubizi mu kwezi kwa kane umukuru w'igihugu yaratanguje umugambi ukomeye wo kugira igihugu cyo Burundi kiba igihugu giteye imbere kuhera mu 2040 no mu 2060 iterambere risesuye ligaragara muri ivyo rero twarabye hase dusanga hariho inkingi ikomeye cyane kugira cyumviro kije mu ngiro ni nkingi yerekeye gutunganya neza iby'amafaranga ya leta ikoresha y'igihugu budget cyo bita mu France gouvernance budgétaire iyo nkingi ihaze aho tuzoshika tubigarutse kubera iki ubu mu kwezi kwa gatandatu ni ukwezi kwa nyuma ko gusezera integura amafaranga leta uri koresha ya 2022 ishira 2023 hagira hatangura integuro nshasha ya 2023 ishira 2024 iyi rero ya 2023 ishira 2024 ni nkayo ya mbere izo bibaye ico civugo iyo ntumbero umukuru w'igihugu yashize imbere kandi twese twemeye twashigikiye itanguye no kuvuga rero no kura bati none ibyo biriko biravugwa turayibonera mu mafaranga leta ikoresha tutabibonye none tuzoyivevari wa gute nje gituma rero tuvuga tuti iyi integuro y'amafaranga leta izokoresha kuva 2023 ushira 2024 yuzanana ico no kwita une renouvelle umwuka mushasha ingendo nshasha duhamagarira abarundi abakozi ba leta abakozi bakuru bakuru inama nshinga amateka twese duhindura ingendo kubijanye n'ingendo leta ikoresha amafaranga y'igihugu twese duhinduke icyakabiri nuko dutera intege umushiranganji w'ikiga cya leta kuko hariho imigambi imwe turiko turabona yatanguye mu kwemera amasuzuma mwamwe nkiheruka kuba riko ratumubona ko leta yo bishaka gufata intumbero nziza turayiteye intege rero muri byo rero twagira tugabye ku bintu 10 tubona byofasha icambire nuko izi integuro leta z'amafaranga leta ikoresha zo zirasohoka kare nkiyo integuro yabwiriza kuba yarasohotse guhera nko mu kwezi kwa gatatu kwa kane nicegeranyo cegerekana ingene ubutunzi bw'igihugu bwifashe muri rusangi tukabibona iyo integuro isohotse kare ituma abarundi nabo nyene baza baragira ico bayivuze ko bakavuga ibibazo bashaka ko byuje imbere ibibazo by'igihugu amafaranga nayabo n'uburenganzira bwabo bwo kumenya ibigira bije imbere ibibagoye no kuzobisuzuma ngene bija mu ngiro nkubu iyo integuro ucubona yuko ntirasohoka ku rwego rusaza ofisiye bw'abahandi ibisabwa guhera ho mu kwezi kwa gatatu kwa kandi twateza kwa tuyifise turiko turaye ibyo leta izushiramwo ibyo tukagira ico tubivuze ko mugabo unyi ntirasohoka nico cegera cyerekana ubutunzi bumeze bubu inyene bumeze n'ikiraso kandi kiri cha kabiri bavuga bati inimeyere programmation budget ni ukuvuga turakeni kuza turabona tuti mbega mu myaka 5 leta ishaka gushika kuki kugira utegure bije y'umwaka umwe ubufise nk'iyo ushaka gushika mu myaka 5 je bita dépenses à long terme ati myaka 5 zatwubatsi byarazo zatwubatsi ibi nibi none ubwo ku mwaka turiko turafata iyo ntumbero iyo ufashe ugenda uragira bije yaniwere atantumbero ufise yo muri kazoza hariyo usanga nikuragira utazi yuja bya bivuga tuti nkuzi yuja none dusaba ko litisubira kuzira twereka tuti mu myaka 5 mu myaka 6 twifuza kuba ibi byaraheze ku myaka 3 twifuza reka tureko kuri bijani were rero zigenda zikurikirana zija muri logique zija muri inyo ntumbero ica gatatu nuko aba projet aya ma projet ya leta ishi ahari yuzarigwa neza biraje kuba navuga ko mu nda ma projet yacu atigwa neza aro arongorwa n'abatabishoboye ati bakuja mu ngiro mwamubona ingana amafaranga rimwe rimwe asubira inyuma iyo ngiro ritwo isezerera aha twarashinye umushiranganje wa mbere twigore yatanguye mu kubiba mugabo habeho ico twita Fedorut jash ingena ma projet ya leta abayajera abayaza kuyatunganya babishoboye bajaho nyimba libibazo nyimba rukurondera bishoboye nyimba rukondera bo hanze aba ma critère ningende baza barivure mwene bari kubarakora ntibigume muri bya bintu byuko tuvyabiriza mugabo hafata ingingo ziboneka ikigira kane nuko leta yuza iramenya ubutunzi bwayo bwose aho buri nyimba ramatere nyimba rama imitayi ifise mu mashira hamwe ubwo butunzi bwose bukamenyekana ikabuharura kandi bukaharugwa neza professionnel kuko urabona neza mu bigega bimwe byagiye birasohoka y'ukusanga ubutunzi bwose leta ibifise budashobora guharugwa neza ngo ibumenye ica gatanu ni cyo bita redovabilité no kuvuga abashikiranganje turamenyereye budget bavuga yuko abashikiranganje tubona umushikiranganje wige gacha leta yamari wazaraza gusigura bije y'igihugu ubuharageza abashikiranganje babanza gutangura umwe wese ahari kuza kutubwira iyo umushikiranganje bwiye buzurangura ibiki muri iyo myaka 3 uyu mwaka buzuturangurira iki abantu bakabikurikirana umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi ni gute umushikiranganje buzoterera mu kugira amadovize yongere buzobikora gute uyu mwaka ni gute ubushikiranganje buzogwiza imbuto zirobanuye ni gute ikibazo cy'umwavu ukunda kubura bizogenda gute iby'amatongo ubushakashatsi bazobufinansa gute umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi naze atubarire tumutega amatwi twumve icazurangura ni ibije tama tumurabire kubikorwa umushikiranganje w'amasoko nankangufu natubwira ubutare buzoterera ikimo mu kutuzanira amadovize muri iki gihe turetse urimye n'ubworozi ntagiye kuvuga mu byikawe umushikiranganje w'ubutare natubwire aya madovize tubura bwiteguye kuduhe guterira gute aya matara gumacika aya marezo ashaje amatara mu gisagara y'amazi acika natubwire aze muri bija twereke ibizoranga uyu mwaka tubibone iyi mabaraje atusigurire neza uyu mwaka mu myaka 3 twifuza yuko amazi mose azo yakwiye hanahana twifuza kwirezo electric ishaje urana amatara gumacika gura kubera ico twokwita izinsinga za kera zarizo n'abano kuva kuba koroni zihari zitarahinduka natubwira ati mu myaka 2-3 bizuba byaheze haba muri uyu mwaka hazuba hakozwe iki nibaza batubwire umushikiranganje umushikiranganje w'ama infrastructure w'ibikorwa remezo natubwira amabara zuba hazohiriri hazohiriri ibiraro ya aeroport izosubigwa mu natubwire neza uyu mwaka mu myaka 3 amazi azoba yubatswe ya leta zoba araya ministere zizubakwa nizihe ibirometero by'amabarabara bizubakwa amabara azosubirwamo na yahe amazu ya leta azosubirwamo na yahe nyimba tuvuga tuziraza amazu y'ikiriri y'abanyeshuri kugira ngo yamaze kononekara nahe mazu hama kumwaka hazo hakozwe izihe umushikiranganje w'ubudandaji naza tubwire nk'ubu bya tourisme hari ama projet ari mu bushikiranganje ni gute igisata cha bukerugendo cha tizwe kizotera mu madovize eh transport ni ye strategie zogira transport ingira abantu biyunguruza mu gisagara na he ibi bibazo bigumaho visukari nibiki uyu mwaka plan azorangura iki muri education ni gute education zo subira na kanovere natubwire ngene ishuri rizosubira kuba l'école en centre de rayonnement scientifique et culturel ubuntu valeur ivyavuye muri jya namara uko koma y'uburezi iheruka kuba ni ibintu bikomeye cyane bijoja mu ngiro gute natubwire biza tubwire mu kumwaka kumaka hazo ko gwibi na sante kwa kunye ni gute ibitaro bigiye gusubira kuba ibitaro bya leta bigiye gusubira kuba ibitaro bitanga ama service meza kwenshi barabyidogera ibita bitaro bya makomine usanga bitarakwiza ekipima canka ama ekipima mwa makoma akomeye usanga nk'ibya maskanira maradu usanga ari dufise kimwe mu gihugu dufise iki ugasanga ariko barayerira barondera kimwe hariya abaro n'ibyo dukeneye naza tubarire rero kuko abantu bakeneye kubona ama service ibyo bintu biriko birahinduka aza tubwira aza tubwira muri budget ya leta azobikora gute ikindi nuko rero leta cyagatatu nuko leta iyo kwihatira ibintu byo gusohora amafaranga neza biciye mu mategeko bamwe bakunda kurenza budget dépassement budgétaire baba haya yabakoresha umurengera batabisaba iruja umwe baba ariko bonu na mahera y'abandi cyangwa ugasanga nta mapièce justificative atangwa neza ameze neza amafacture cyangwa ibiki umuntu bamuhaye nk'iyi budget akarenza mugaba ataruja inama shinga mategeko itatanze uruhushya numva ko abatangwe kubingeso yo kuvuga ati ndenze kandi byategeza gutangirwa uruhusha ikindi nukugwanya igiturire nisese kwa nyamatungo y'igihugu ivyo bintu bidahagurukiwe bonu venance budgétaire Burundi emerja bayi ivyo rero vyo bidahagurukiwe ni bayi nyimba kunyuza amatungo y'igihugu ibandanya gucya ibi byarishye Ismail sita abantu baguma tunga umurengera badashaka gusigura kubera bari kwakoresha ubutunzi bwa leta ibi bita bya blanchima ibi byo kuresha ibikoresho bya leta nk'ibyabo abantu badahanwa bigarukiraho bakimenyera n'ukuri nta kizoshikwako dutegereza kubona leta itanguye urugamba rugaragara kubijanye no kugwanya izi ngeso aramategeko meza jaho ari kwigisha abantu ari kugwanya kudahana ari kugira iki tukabona ingufu zishashe tukabona ingufu zishashe twarigeze kumva bavuga yuko hari abasabwe gusubiza ngo batware amahera muri berbe n'ibiki ajyara amahera ya leta turamenya aho bigeze naho nyerizokenegwa umuco batindi batubwira aba yasubije barasubije barababuze cyo cyegera n'turakibona ne byaragiye amazima yo ngo barabahebeye ko ni amafaranga ari turumva abantu bazongwa mana babana ati bazonsa bansubize sinsubize umva bizogenda gute mu ntuze zikurikira ariho ibijanye no kuvyura isuzuma ry'amafaranga ari tikoresha ni ibiro vya Cour des Comptes yaraye twumwisaba amagisaba Cour des Comptes barahiye mugabe ijya sentari rafise inzitizi nyinshi zitavuye mu nzira ntakirikira dufasha aba magistra usanga bajayo bakamara igihe gito bariko barajayo benshi bajayo umengo na madokero ukabajayo kubera umengo ni ba politiki ugasanga n'imigambwe irajamwe rimwe rimwe kugira ngo batanga abantu bashaka kuja muri za Cour des Comptes bagashaka kurugira urwego umengo ni politiki kandi ari urwego rw'abahinga rurayifaranga ryari tukorera koreshwa professionnel kandi ama magistrat bakabongereza abahari ni baki bagiye ntibashobora gukwira dushaka gukingira ubutunzi bw'igihugu kubaha inyigisho zikwiye mu gihe baza baragenda bamaze imyaka ine bagaca bagenda umva bazokora iki harakenewe des magistrats de carrière professionnel de carrière benshi biga ivyo birangira ama stage hanze bakamenya ivyo bakora nkamwe byo bakora kandi bakabaho uburyo bukwiye turasavye kandi ko budget ya Cour des Comptes yamiri kumuri yari yo kwiyongera cyasa no mafaranga make cyane nta ntwari bere yatasuzuma rihari kandi ryigenga bahaye uburyo ikindi cyenda rero niki kijanye n'iby'uburusho butangwa ama exoneration no kuraba ibya madeni leta ifata exoneration no burusho buhabwa abantu ngo ntibari hamakore kuraba neza amategeko abigenga kuko ni kibazo kihari hari bijanye n'amadeni amadeni urumva ni kindi kintu cyane cyane mu gihugu hagati kuraba imwe niyongera n'ingaruka ari karazana turakubishira inyuma cyo gituma tuzakurude konzi gana zirakurikira ibintu nka bene ibyo zitanga amaraporo ziba zikenewe nayo nyine turasaba itegeko riyigenga rishyashya ryari mwe ngo ryarigeze gutegurwa rigarize turarikeneye hama iki 10 no kugira icyo bita no principe de gestion budgétaire de performant iri ku ma resultat no kuvuga budget yose baguhaye werekana resultat ibi bintu byo gusohora mahera ya leta umengo nta resultat uza kwerekana ikwiguhagarara aha twaramenyereye budget ari tumengo no gusohora bigahera ya mahera yakoze yakoze iryo shuri ryubatswe riri ba verify physiquement resultat iyo migambi yose mbyugi va kubera iki nta abantu nibimbira kubantu nze kugwa jere ibintu bya disosiye ko rezulta proje ziratangura ukarindira rezulta ukabura nta suzuma rihaba nama ni byo suvuga ngo bafunksionere bambe ngo barahembwa ba ngo batazwi badakora ibiki cyose ndi kubura isuzuma ndi kubura ibintu kuri kuguma akurikirana ibingenzi ndi ko biragenda niba zero yuko dufatiye kuri ibyo bintu 10 turifuza yuko vyogenga integuro ningene yo ziraja mu ngiro ibiho byo zabiraja mu ngiro niho ho batangwe kuba amahinduka bya tuvuga budget programme ibi byose byo zabiko birabi birabikuburira niho gukubura kugiye budget programme iciza isanga ibintu bimeze neza nico gituma rero tutya kamu cyane cyane abashikiranganje baze batubwira imigambi bafite igihugu mu mushikiranganje bwabo hari ama projet twamatubona nkubwo projet semence muri imyi n'ubworozi usanga yaretse kimeye miradi icenda none kubera iki imbuto usanga rimwe rimwe ziguma zidakwiye ibyo by'umwavu kubera iki mari kibaza mara tubona ari karasoka byose nibitegeza kwicarirwa bigasuzumwa ari ma projet yose mu bushikiranganje butandukanye bavuze bati nka projet igwi yo gusubiramo ama site touristique tubona muri ministere de commerce hasubigwa mwangaye ingenzi saziyongera gute tuve muri bya bindi kwicara amahera uti ko turasohora gusa misi yose utabona yuri kuraja mu ntumbero igihugu ntabwo gishobora gushika turabisabye dushimitse kandi bizogira ico bifashije igihugu.